Mohi ana tātou mena ka tautoko koe ngā pākihi Māori, e tautoko ana koe ngā whānau Māori. He kaha ki ngā pākihi Māori ki te kemi kaimahi Māori, ki te whakatupu pūtea mō ngā uri whakaheke Māori, nō reira he paitira mō ngā whānau Māori, mō te ohanga Māori hoki. Tēnā koutou katoa, ko kahurangi Malcolm tōku ingoa, he iri tēnei no Ngāti Tata Waiohua me te Wairiki. Ko au tetehi o ngā Manuhuia mō Amotai. He rato ngā tērā, hei whakatupuinga pākehi Māori mā te rironga papore me te puna awarua. Kā tēnei mea te rironga papore, he whakatuara i ngā pākehi Māori i roto i ngā kamupene Pākehā, a ngā kaunihera me te kāwanatanga. Nō reira, mena e hanga nei tetehi whare, tirohia ngā pākehi Māori, mena e hoko ana i ngā taonga, whakamahia i tetehi pākehi Māori, mena e hoko o kai ana, whakamahia i ngā pākehi Māori. I kuraina hau ki te kurakapapa Māori o Waiuku, ara i haere ki te wharewananga o Waikato, ki te whiwhi te pairua pākihi. Ki au, he mea nui ērā i roto i taku mahi, i te mea i a rā ka tūtaki au ki ngā pākihi Māori. Nō reira, he mahi nui ki te whakamahi i te reo me te mōhiotanga o te ao Māori i roto i aku mahi ki te whakatupu i ngā pākihi Māori ki te tautoko i a rātou. I a wiki, ka ringi mai ngā kamupene Pākehā, ngā kaunihera, e kimi ana i ngā pākihi Māori. Nō reira, ko taku mahi, he here i era te kaunihera me ngā pākihi Māori. Nō reira, mena he pākihi Māori tōu, hono mai ki Amotai, māku koutou e hono atu e hāpai.